Tegano munezero ntangire vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira makuru n'ibiganiro tubagezaho kuri iyi mbonesha kure ya Hose News. Ntunganya rero wayagezweho tubazaniye araba abarundi bose abari muri igihugu c'u Burundi imbere n'abandi barundi bari mu gihugu c'u Faransa cane cane mu izinga rya Mayotte. Tubafitiye inkuru itanezereje ibyabaye kuri abo barundi bahungiye mwizinga rya Mayotte. Ndagusaba rero kugira ngo ntuze gucikwa uyumvemo kaze yaho herereye hose, waba utukurikiye uri mu Burundi, waba uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika, waba uri ku migabane ya kure muri Amerika, Eburaya, Aziya, Australia, mu gice cya Amerika y'ubumanuko n'ibindi bihugu bitandukanye biri kure. Tubagezaho amakuru rero menshi hagiye atandukanye n'aya turabahaye mu kazi mu gisata cy'umutekano. Tugeramo ica politike, tukageramo bivugwa mu gatega kazi na muntu, naho tukabigeraho n'ibindi bivugwa cyane irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru bitandukanye. Muri amakuru rero tugaza kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Abarundi bagiye gusaba ubuhungiro mu izinga rya Mayotte rya gukira igihugu cy'u Faransa. Ubu ni bamerewe neza, baraterekewe n'ubwoba kuko bagiye kugarukanwa mu gihugu cy'u Burundi bavuyemo bahunga ubutegetsi mu mwaka 2015 bashaka kugirirwa nabi kubera umutekano muke. Nyuma yaho umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Faransa Gérard Darmanin yakoze urugendo kuri w'Imana muri iryo zinga akamenyesha ko abataroronkeje ubuhungiro ashobora kwirukanwa bagasubira mu bihugu byabo baje bavamo. Mukaza gukurikira rero iby'iyo nkuru ku buryo burambuye n'ingene ibyo bariko barakorerwa byerekana ko bariko barirukanwa muri iryo zinga rya Mayotte bo barahungiyemo. Hari n'iyindi nkuru tubafitiye, abakukuruke bahoze mu gisoda n'igipolisi cy'igihugu barasaba amafaranga bemerewe. Aba rero bagemerwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, bakaba basaba ko byoshyirwa mu ngiro nimba bitari uruhendo. Ibyo bivuga rero bafatiye ku majambo umukuru w'igihugu yivugiye igihe yarahira kurongora igihugu cy'umwaka mu mwaka 2020, aho yavuze ko bahuze ku rugamba bazohora baronka agashahara kangana nako bahora bahembwa bakiri ku kazi. Barasaba rero ko vyokorwa. Nako kandi umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Daniel Gerasse Ndabirabe avuga ko ingeso yo guhemukirana yabandanse mu Burundi, aho bishika n'umuntu mwagiye hamwe mugakora umugambi akwigarama akaguhemukira canke akamugurana amafaranga mu nzira nziza heze umwaka akakwihakana. Ivyo navyo tukaza kubigaruka ko kuri aya majambo yashikirijwe na Gerasse Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka. Turabahaye ikaze aho muherereye hose, ntimuze gucikwa n'ido n'ido ya buri nkuru. Ndagusaba kugira ngo ufyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda, ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa nayo tubagezaho. Ajeje kubivuga mu buryo bw'imfunyapfunya, abarundi bagiye gusaba ubuhungiro mu izinga rya Mayotte rya gukira igihugu cy'u Faransa. Ubu baratekewe n'ubwoba ko bashobora kugarukanwa mu gihugu cy'u Burundi bavuyemo bahunga mu mwaka 2015. Ni nyuma yaho umushikiranganji w'intwaro ya hagati mu gihugu cy'u Faransa Gérard Darmanin akoze urugendo ku w'Imana muri iryo zinga akamenyesha ko abataronkejwe ubuhungiro bose bashobora kwirukanwa bagasubira mu bihugu byabo baje bavamo. Kubwira inkuru dukesha Radio Inzamba gatega kawe, umushikiranganji yamenyesheje ko ari uburenganzira bumwe kubasaba ubuhungiro bugiye gukurwaho kubera integuro nshasha yo guhindura amategeko mu ibwirizwa shingiro. Ifite uburenganzira bugasaba ubuhungiro mw'izo ry'iryo zinga rya Mayotte riherere mw'ibahari ya Indiano rihanzwe n'ibitegeri byinshi byabimukira. Iyo ngingo rero ikazakora ku Barundi hamwe n'abandi bimukira bari kubasaba ubuhungiro muri iryo zinga. Umwe mu Barundi bahungiye muri iryo zinga yaganiriye na Radio Inzamba agira ati "Turateye impungenge n'umutekano muke dufise, muri uno mwanya aho dushobora gusohoka tuguma mu nzu. Izo nzu tugumamwo ni iz'abanyagihugu b'i Mayotte, kandi benshi baramenyesheje ko umwanya n'umwanya bashobora kuyavamo ngo ntibakeneye gupangisha Abanyafurika. N'ibyo twahora dukora byose kugira tubeho vyarahagaze. Ikije kuvyunyura nuko bagiye kudusubiza iwacu caracaho twaje duhunga umutekano umuke abarundi rero bagiye gusaba guhungira mu izinga rya Mayotte barasaba abafise ico bafasha bose cyane cyane ishyirahamwe ryitaye impunzi ku isi kubakurikirana ico kibazo kuko impunzi idashobora gusubizwa iwabo nyene ivyishakiye. Ni inkuru ya mbere twari twabateguriye. Reka rero tubagezeho n'ibindi bitangazwa n'abakukuruki bahoze mu gisoda n'igipolisi cy'igihugu bariko barasaba amafaranga bemerewe. Mukuru w'igivarisi Ndayishimiye amajambo yashikirije ariko ararahira kurongora igihugu mwaka 2020 yavuze ko bahoze ku rugamba zuhora baronka agashahara kangana nako bahora bahembwa bakiri ku kazi. Abahoze mu gisoda n'igipolisi cy'igihugu rero bakabasaba ko ibyo bemerewe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye byoshirwa mu ngiro. Ku inkuru dukesha Radio RPG ry'abanyagihugu bahoze ku rugamba bavuga ko Perezida Ndayishimiye yabibagiye. Mwe rero mu bahoze ku rugamba yaganiriye n'iyo radio yagize ati "Twararyohewe twumvise umukuru w'igihugu ashikiriye ubutegetsi ariko ararihira avuga yuko agiye gukora ibishoboka byose abantu bose bageze mu zabukuru bahoze bakora igisoda n'igipolisi cy'igihugu ko bazoronka agashahara kangana nako bahora bahembwa bakiri ku kazi. Tumaze kuvyumva twariruhukije turavuga ko turonse umukuru w'igihugu yita abakukuruke kuko atawundi mu president wundi yigeze atwiyumvira ko mugabo ngo twaririndiriye ko iyo tegeko rija mu ngiro amaso ahera mu nzira. Abo bakukuruke rero bakarangiza basaba umushikiranganji uhabwe namwe n'icegera ca mbere kwibutsa president Ndayishimiye ivyo yabemereye. Tubandanirize mu nama nshingamateka Gerase Ndabirabe ayirongoye havuga ko guhemukirana vyabaye ndanse mu Burundi. Umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Gerase Ndabirabe avuga ko ingeso yo guhemukirana yabaye ndanse mu Burundi aho bishika n'umuntu mwagiye hamwe mugakora umugambi kwigarama akaguhemukira canke ukamugurana amafaranga mu nzira nziza aheza umwaka aheza umwanya akakwihakana. Warongoye inama nshingamateka avuga ko guhemukirana gusigaye kwibonekeza no mu gukunda no mu bakundana hagati y'abahungu n'abakobwa. Gerase Ndabirabe rero akavuga ko ubu imanza nyinshi zizanye n'ibyo guhemukirana ari nyinshi cyane mu butungane, agasigura ko iyo ngendo yamaze kwinjira mu mico n'imigenzo y'abarundi ari n'impambamye kuko abantu baca babana batacizerana. Warongoye inama nshingamateka yavuga kandi ko iyo ngeso ijana n'ingeso yo kutemeranaho mu Burundi usanga umuntu atemera ikivuzwe n'uyundi Burundi mugenzi we keretse kivuzwe n'umunyamahanga, niko Gerase Ndabirabe yoba yarabitangaje. Hari n'izindi nkuru zigiye zitandukanye ziriko ziragaruka ko mu bimenyesha makuru no ku zindi mbuga ngurukana bumenyi. Radio televiziyo Isanganiro yo ivuga ko mucanguzi uhariye abakuze bahora basegereza mu ibarabara ubu begeranijwe mu kigo kiri ku mutumba mu Nzenze basaba Leta gutomora intumbero ibafitiye. Bamwe rero basigura ko mu mezi ane bagira bahamariye nta kintu barahungukira bakidoga ko ubuzima butoroshe. Bamwe bakamenyesha ko bahitamo gukora ubuzi mu mihana nko kurima n'ibindi kugira baronke ikibunganira. Abona ko busubizwa mu miryango yabo ariro Piyo Matabaro bita nyumba 10 muri icyo kigo basigura ko bikigoye kuko buhakwa gusubira mu ibarabara. Muri icyo kigo cy'umunzenzero harimo n'abana ishyirahamwe Giriyuja ryitaye neza y'abana na cyane cyane abahuze mu ibarabara rivuga ko rinezerejwe n'umugambi wo kubashyira mu kibanza nk'icyo. Umuyobozi ajejwe ubuhinga akavuga ko wari warategye kuko uzofasha abo bana guhinduka no kugira ico bimariye. Wansirasi Nyabenda asaba Leta kwihutira gutegura inyigisho zabo bene no kubatandukanya n'abakuze kugira babakurikirane neza. Urongo ico kigo cyo kimwe n'ubushikiranga rwo gushigikirana barahumuriza kuva bagiye gutangura inyigisho abana basubizwe mu miryango. Babiruko abanyagihugu rero bacegereye bagiriza bamwe muri abo bana ko babi bacanke bakabononera imirima nk'iy'ibigori n'imyumbati kemeza ko bababuza ariko bamwe bakishura ko ntaco bagitinya. Abanyagihugu rero bibaza ko bitumwa nuko batembera mu kibano atanga umanzi kuko hatari uzitiro ruhari bagasaba Leta kurwubaka. Urongo ico kigo kemera ko abana babaye mu ibarabara baba baramenyereye gukorakora. Jean Baptiste Ndayizeye yigeye kari kuko hoba hari n'abandi bononye bikika mu kiza bikagirizwa abo bana. bindi bitandukanye bivugwa mu ntara ya Bururi nuko abanyenye bidoga ko bariko baracerwa gusanzwe ishwagaraho barimye kugira yice muraruzi ugwiriye mu isi ndimwe y'i Bururi kuri uwa mbere bazindutse ku biro bicerwa uburenye kwitora ariko bamwe ntibayironse bakibutsa ko ikoreshwa imiburi buri hindwi zibiri mbere yo guteragira umuyobozi w'ivyo biro akavuga ko barimye maze kuronka ibice 38 vy'iyo basavye Koriyoze ntiyubahwe akamenyesha iyo yabonetse yatanzwe gushika izaha zitatu z'igitondo agasigura ko vyose biva ku babajejwe kuyizana bayitebanye ku bwiwe ngo iyindi bayiteze kuri uyu wa kabiri. Kindi rero mwomenya nuko ibarabara riri kuri nomero 16 riva mu Rubonge rija i Bururi ryatanguye gusanurwa ku mutumba Murambi muri komine Rubonge n'ikigoba RB kijejwe amabarabara kuva ku wa mbere ryaheruka gusubira kunyika n'agihugu baba kuri uwo mutumba rero bari basabye ko ryokorwa barashima ko akamo kabo kumviswe bagasaba ko ico gice bibutsa ko kimaze kunyika atari gake cokomezwa. Umwe rero ngo barongoye umutumba ashikiriza ko vyagaragaye ko munsi yawo hari amazi gihe bariko barahimba kuri uyu mana Celestin Kagoma yongera kuko umugaga uterwa winjira munsi yaho ibarabara ryabaye rirungururizwa yiza ariko ko ikigo Aerobeg gifise uko kizohakora kugira hakomere ntihame hariko hasanurwa inyuma n'igihe gito mu kigo Aerobe bamenyesha ko ivyo bikorwa ari ivyo gushigikira ku gace ingendeshwa zisigaye zicamwa kugira uruja n'uruza rubandanye nk'uko bigomba kugenda. Turabakengurukiye cane mwe mudahwema gukurikira aya makuru dushikiriza mbasabe kugira ngo ntimubuze gucikwa n'ayandi tuza kubagezaho muri uyu mugoroba wo kuri uyu wa kabiri turi ku itariki ya 13 ukwezi kwa kabiri 2024. Turasubira rero kubana namwe muri uyu mugoroba. Imana ibahezagire.